Nsonga enkulu yalimu nti twali twayawukana kye kyasinga oleeta obuzibu.